le story salo mfana, it's getting complicated every day. Usuku nosuku nje sisusanganelwa amakhanda. Guys, anikhulumi le ndaba, nifuna ukukhuluma ngemina mayise ekinga mina lo mfana. Okay, laba bangasazi ke istory sikanje. Ngizozama ukuchaza kahle ngoba sinvolve abantu abaningi. Okay. Sino dokotela la. Udokotela oyintombazane, oyi-influencer, othandwayo kwa Instagram, oshaya ngo 100,000 followers, right? Umuntu nje odumile, right, o in labo dokotela laba bamonyonga ama celebrity. Okay. Then sine rapist. I-rapist le ibiye ngabantu from ka-Facebook, ithine modeling agency, mayifika igrape, igrope, ikubulale, were, 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 right. So, ngelinye ilanga yazama ukurobha omunye ugeli. Yabaleka ne-cellphone, ne-laptop yalo geli. Kahle kahle ugeli lo wasinda, wakwazi ukuya emaphoyiseni. Maye emaphoyiseni, akwazi ukuthi amtrace, ambambe, ambophe, right. Watoka ke umfana ke savezelwa ke indabeni ke ukuthi hayi ke umogayi lo iFacebook rapist ubebizwa kanjalo ngeFacebook rapist. IFacebook rapist yethu le isibanjiwe yaboshwa inani case yemeda angazi wa rape abantu abangakhi yabona nje story sakhe sibe all over the news, right. Ngaleso sikhathi asimazi thina ugirlfriend yakhe umfazi wakhe ubaby mama ukuthi ubani. Asimazi thina sazi rapist. Okay. Aye kufika isikhathi sokuthi iyagwetshwa ke rapist. Igwetshwe ke rapist. Mayigwetshwe rapist le after 2 years igwetshiwe. Livele lishi jele emangawunga. Lishi jele, malishi jele kushe iseli yakhe. Ayike kuphuma indabeni ukuthi ayike iFacebook rapist uThabo Bester ishili iseli yakhe washona. Right. Ugirl ufike ugirl azothi ucela isidumbu ngoba bekumkhwenyana wakhe, right. Ayike shuthi basihambiseke ke isidumbu ke iphele nje indaba kwazi ukuthi washona. Ay ihamba iminyaka then 2 weeks ago ugayi lo ubehamba no dokotela ke lo ngimshoyo nisengambona udokotela ungenapi ubehamba nalo dokotela lo. Mayihamba nodokotela sentini kaWulizi kube khona ubashuthayo. Kufake kwi-social media kuthiwa hayi bo, uyena. Uyena. Hayi, niyayazi-ke nawe amaphoyisa ku-social media. Hayi, avunguza. Kutholakala ukuthi uyena. Baqale-ke ey'ndabeni njengoba nibona le article engiyifakile. Kuqalwe-ke manje. Laphuma-ke manje iqiniso. Ukuthi vele i-DNA yathi lesidumbu satholakala kwi-cell yaThabo Bester. Akusiyena uThabo Bester. Kwatholakala ukuthi is-DNA eyomunye umuntu loshonele lapho. Okusho ukuthi vele uThabo Bester lo weqe jele, right. Nansi-ke indaba la yikhona. Ngesikhathi kutholakala ukuthi i-DNA akuyone kaThabo. Yindaba kungakhishwanga amaposta. Sashintshwa le statement sokuthi Facebook rapist ishonile. Kwathiwa vimbani bo, manimbona nisitshele. Kwakhishwa amaposta, kwakhishwa indabeni, kwakhishwa ku-social media, kwamenyezelwa ko-radio ngoba lo muntu uyaziwa ukuthi uyingozi, right. Okunye, lo muntu lo asikho isigebengu esingeqa nezinye igebengu ejele. Uma kunjalo phela fuze ngabe zonke igebengu ziyasizana ukuthi zeqe. Ngabe asikho isigebengu esiboshwayo. Kusho ukuthi uThabo lo sithi benemali nalo dokotela. Benzani? Bakhokha baze bafika khokhela abantu abaphezulu. Ukuza kwazi ukuthi eqe ejele. Kuthi uma kunomlilo kusa athenda umlilo bamputshise eqejele ngendlela eqa ngayo inkulu imali abayikhokha nangendlela okwathuleka ngayo a iDNA results isiphelile elamilithi ihuman yona le ekwazi ukuthi yeqise irapist uyi human kodwa lo muntu nomsilwane sithize esiphuma emkhathini. How can we place rapist ejele? What if lo muntu eqejela fika rape ingane yakho? What if eqejela fika rape unkosikazi wakho? What if eqejela rape umama wakho, rape ugogo wakho? Ngenxa yemali usungaze ukhiphe rapist ejele? Yes, yes. Ngithi yes, yes. Ayiniyazenza izinto bafethu. Hayi ngemali, hayi yeke. I-rapist. Ngcono lokuthi umuntu oyintshontshela imoto, abantu bama-heist, yabo izinto ezinjalo. Not rapist. What if rape ingane yakhe no 3 years? Awunandaba nama-victims wena. Wasayina kodwa ukuthi uzovikela umphakathi or uzogada igebengu kodwa wena awunandaba nama-rapist. Mase kube ku-100,000 phansi. Wena ukwazi ukudedela i-rapist. Well, ke, back to i-story. Ayi ke qaleke i-social media ke manje kunyiwe ke manje kuphuma abantu. Bathi namanje lo usasi-approacha kuma-inbox. Usasitshela ngama-investment. Apparently kuthiwa baphila kahle la bangazi noma banane-Ferrari yini. Nami ngiyikhetcha la kuma-gossip page. Kuthiwa nje ave bephila kahle nale-rapist yakhe. So akwaziwa noma imali yokuthi lo udokotela, noma imali yobuforex, noma khona omunye umshosha phansi abawenzayo. Hayi-ke, ithe indaba isiphumile-ke ukuthi uThabo Bester ubonakele. Hayi-ke, kwase kwaqale kwathuleka, hhayi babhilide abantu be-social media. Bathi kuze kube imanje akakaboshwa lo, kodwa ubonakele, amaphoyisa athule, imedia ithule. Kwase kuyima indaba ikhulunywa. Njengoba nami ngizoyikhuluma manje kade yenzeka lento and bingakhulunywa ezindabeni so nami bengeke ngize ngiyithathe ngiyikhulume because i-sensitive kakhulu indaba yabo. So what if again vele uThabo Bester loyo yabo. So bengifuna iqala iconfirm ngempela ukuthi yena uThabo Bester weqejele. So there's 100% chances ukuthi uyena lo wabonakala, but anyway udokotela vele akaza phawule lutho ngayo. KwaThabo loyo ke mbumbulu akazange azaye ngoba phela if bengayena ubezovela athi hayibo guys angisiyena lo muntu engicabanga ukuthi uyena mina ngusibanibani wakasibanibani, ngenzeka ukuthi siyafana, kungenzeka ukuthi siyafana but angiyena lo muntu. So sekucacile ukuthi uyena uThabo Bester loyo. Amaphoyisa ojele benzani beqisa i-rapist. Udokotela lo wenzani wakhokha imali eshisiwe, wamsiza lo to fake his death. Emva kwalokho baphuma bajola kwaba kuhle. So yeah. Umbuzo uthi bazoboshwa yini? Bazoboshwa noma ngeke bazobaboshwe. Bazophinde bakhiphe elinye imiliyoni. Akwaziwa ukuthi kuzokwenzakalani ngoba sekuvela manje ukuthi DNA yathi negative kodwa sonke lesikhathi kade bithuli bengasho. So naso ke story.